wondered what to say at the end of a job interview when you're asked, do you have any questions for us? It's important to have something.
Yeah. Wena ngoba umlomo. I-interview yakho izoba lula. And this is one. Yeah. Thini interview yethu sibantu abamnyama. Mungena kunuka impepho phu. Yeah. Omunye lo kuyaphuma. Akahlalisi ukuthi ngisayithoyilet. Omunye lo kuthulile. Niyasibuza ukuthi uthuleleni. Kanti lo thulile uyenyangeni. Inyanga yathi una 150 words ozoyikhuluma. Kusho ukuthi uzofika lapho uthule ungakhulumi. Omunye bamtshela lokho. Wafika wahlala nathi abomdefa. Samhlekisa. Abhizi ha ha ha. Kanti labo ha ha ha. Bawugcina boku 110 words. Uthe afika interview. Wakhuluma the first 10 words. Kamnandi. Ukusuka lapho bagcina abanikinika inhloko ngoba wagcina babuza ukuthi nini niyafuna nginike imali e-cold drink sekakhuluma into.